Cela singakhohlisani ngiyalidinga usizo lwami inkinga yenu nine pride nilokhu nizenza osiyazi mawulaleli isigubhu sami ungafunga ukuthi umithi ngoba ukhikhwa amabhitha ami uyakhahlela swini. I'm a winner, I deserve it. I'm the king now, don't disturb me. Wanna beat me, you are joking. Wanna be me, keep on working. Guinness Paku ngiyabacebula ngiyabamaka ngiyabapedula bamagwinya ngiyabahlephula mangisemuva bayaphenduka. Ngithi ngiyansiza nithi mina ngisenza ngcono kahleni kodwa manginyeka nithi ngiyatshela kanti nifuna ngidaleni. Ngithi ngiyansiza nithi mina ngisenza ngcono kahleni kodwa manginyeka nithi ngiyatshela kanti nifuna ngidaleni. I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. Ngisho ungavala amadlebu uzongizwa. I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. If you think I'm a loser, you're a winner.
A winner, I'm taking all of